kusuhana JJ marito mangwana mangwana lo bongwa ta vahleketa wa nya machimba nyini wo nga ta hleketa mababa makufana malawa
People have been wondering why Mapele afumeso, why Mapele are a very successful artist ever eka Gaza. Why Mapele are so? Vanhu ba tsama ka botsa questions ku why Mapele are so? Why Mapele should come to rich and Mapele angalo bukweni most of the times. Why are so? Vanhu se vala ku tiva ku why Mapele are so. Ikuma kwi mali. Okay. Mapele una leswi a lava ku hlamusela ku mali ikuma kwi. This swi sukusela lani GP the Caterpillar anga bifa ka risimu ra yena a ri vitanaka ku madere. Loko a hlamusela laha ku ri Mapele u skema vanhu, a skema vanhu vaya sweswo swa marhumbi sweswiya a hi swi tiku u skemisa ku yini ku a nga tirhi kona ka ti-home affairs or ka leswiya swi tirhanaka na mhaka ya marhumbi or hi ndlela yo fana leyo. So hala tlhelo a hlamusela ku ri Mapele va ri u xavisa ti-pictures ta maester ta tinotes va ri ti-notes pictures. Loko a ti xavisa va ri ku ba mabunu va swi vitana ku ba mabunu va ri xavisa ti-picture ta maester ivi lava antiku valungu lava va swi tirhisa swo fana sweswiya ka vo to download maester i va vekela na vo va kuma mali if they get money out of it but yi nga ri va tirhisa vanhu va hala kaya ku ndla yini ku kuma vona va va nyika mali va fuma lava hala kaya ivi vona va fuma more than more ndlela yo fana so D-man a nghena laha ka life yena a basisa mhaka leyo ya ku where does he get money from. I mean Mapele a va a expose ku yena is se antinta ku i gangster or tsotsi a ni xi tiki ku ri i swi vuyerisa ka mhlomuni mara ne say that whatever is doing is very dangerous so yes is making a lot of money everything ku na post label laha ku ri humesa 50% a nyika vana a humesa 25% a nyika nsata 25% ya yena ivi then another 25% yi va yi ri ya vona hinkwavo hi ndlela yo fana lero is making money lero is nsati wa kona wa supporta leswi Mapele swi endlaku hi ndlela yo fana leyo hi leswi a nga hlamusela swona ka post yo kani nga yi vona so hi leyi video leyi yi kombisaka exactly ku Mapele u yi endla njhani mali how does Mapele make money aha yes hi ndlela yo fana leyo so here's the video.
At least in it, so okay, my guy, we're gonna at least in it, so it's tapelo. Mina and so I'm gangster. I don't know if you understand the difference. Gangster ego, sheshu e tapelo, sheshu no decide and samela. Kuri, kufana go melana something in tapel, I just make one or two calls. Ambile America, ambile ku in tapel. And then, le shimina ni shuwisha aga, wena wu shumelana no tsama kwala. I would also say, as for Butsotsi, maybe trying to find out Kore, Mapele kuma kwini, wana sheshu ake studio, hit 350,000 shima kwa mwiti. And I will give you an answer for that. I've got a perfect answer. One, this is ane, mo valia nga ishara laya bands. Sweswi ni nga yi xava laha loko ni heta ku yi xava hi siku leri nga yi tsala ni nga yi xava hi rona ntsele ku blue diamond kota ku sweswo swi vulaka swi ku yini I mean the business the trade ya ti-diamonds I'm a registered I've got a certificate I've got a license ya the business that I'm doing so this is what I do loko ni ku ni ntirhweni wena swimanimani if you wish to know I go out to places like Botswana Lesotho Kimberley and all those places I buy diamonds and sell them ka tibara ta mina laha wherever va nga kona so the problem leyi nga kona hi business ra mina i ku ri dangerous ku tlula n'wina vanhu va ka Facebook that's why loko ni tala ni vulavula ku rhandza ni endla ku rhandza hi n'wina because danger i middle name ya mina loko ni huma laha ni ya xava ti-diamonds I'm always armed I always have a gun on my side hi mhaka ku loko ni heta ku xava ti-diamonds letiya wena i nga ni xavisela i nga tlhivitana titsotsi va ta ni tekela ti-diamonds letiya what are the chances ta Mapele a huma ku ya xava ti-diamonds a vuya swibamu swi nga durulukanga 10% I'm sure loko summary wena ngetsotsi 10% swi vula ku ri mina loko ni ku ni le ntirhweni ni le ku buriseni pa my drop 19 leyi ni ngo lo yi xava yi na license That's why I'm not going to tell you someone I mean. One to six. So, because we don't drama in Delhi, unfortunately, that's what I chose. Up to me, I make a lot of money. With one stone, I can. That's how it is, Papa. So, I've never really told anyone, but you know, look at the school in Minwoni and Salago. Let's go swing.
Sugar, talk to
me.
See, is it that I attack a gorilla every week? Kind of steam with that attack a ripper to survive. Kumbesani, every 12 days I get a taco.